Ah, my girls.
No. Okay. My selection, my selection.
Ah, Leila Fa.
Ah.
Behind the scenes, me ameza.
Leila Fa.
Hello,
umesema panya imemeza paka. Acha nikuje. Ipeleke hapo kwa dispenser.
Siku ya nani kufa? Miti yote inaendanga.
Aki ya mbuki ni mambo kani?
Nikulize zile mbozi na nikako.